Hukondedwa takala limozi Zaka tuzapita zambili Nangalelo vuto sondichani Ukusinta zintu poyela Tawi yomwe sezi nkayenda Iwa ndina jina lilimozi Elo za sinta Ukusinta mawanga wai Kunena kwako wati sukundifuna Kunena kwako wati sita ipi yako ine Ipoenda step and libe Hukondedwa wanga wai Lelo wafika pomwe unkafuna Ukundisia Dalila Zori mchikondi mumawa Wandika ngova Ine Zori mchikondi mumapwete Kandika ngova Ine Lelo ndaziona Lelo ndazi kila ine Zori mchikondi mumawa Wandika ngova
Wanji chikondi chake choka kamiza Dimazi wasu nkandi konda Deile unkandi namiza Lelo ndakonda upakire Iwe ndine panu maire Suja munkadi chikondi nchoko Mananga kuwa waku Ndiye ama kunamiza udalire Gena kontima kuswele Suja munkadi chikondi nchoko Mananga kuwa waku
Zori mchikondi mumawa wandika ngova Ine Zori mchikondi mumapwete kandika ngova Ine Lelo ndaziona Lelo ndazi kila ine Zori mchikondi mumawa wandika ngova Zori ndijikondi umao nandika ngova Ine
Amamaine, oh, oh, she won't.